musanzwe mubizi mwese igenekerezo rya munani ntwarante uko mwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi isi yose ikaba iwuhimbaza n'igihugu cy'u Burundi kidasigaye inyuma nk'uko twamaze kubigira mu ibohero rya mpimba twashimye gushika aha mu ibohero rya Ngozi kugira ngo twifatikanye n'abakenyezi hamwe n'abigeme kuko ndabona mwese ntimuri abakenyezi ariko iyo bavuze abakenyezi mwese muca mwiyumvamwo bafungiwe ngaha muri bo turabona ko harimo abafise ibibondo ngaha nyene mu ibohero abandi bakaba babisize mu miryango ivyo byadutumye kabuvyeyi ku izina rya leta mvyeyi ikaba leta Nkozi duca twiyumvira kuraba ico amateka ategekanya kugira ngo turabe muri mwebwe abashobora gufungurwa by'agateganyo canke bashobora kuronka umwidegemvyo biciye mu bikorwa by'ubushikiriza manza kizigenza wa Repubulika bakazobandanya baburana bidegembya mu kugaragaza rero ko twifatikanije namwe twaje twitwaje agakemanyi kugira namwe mube mu bake mu kanyamuneza ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi na cyane cyane ko tukiri muri uku kwezi kwa ntwarane kakaba gasabikanirizwa abakenyezi batezuriwe hamwe n'abatashoboye gutezurirwa kakaba kagizwe n'ibitenge umuceri ifu y'ibigori amamesa amasabuni n'utundi muratubona ku bafise abana haraja ko akabijya bararonka agasukari ifu y'ubuyi utubase bashobora kubogerezamwo hamwe n'uduhuzu two kubambika ibyongeye muri ya ntumbero nyene ya leta mvyeyi leta Nkozi yo kugabanya igitigiri c'abapfungwa no ngaha nyene twarabiciye hirya no hino turaraye iby'amateka avuga ni ukuvuga yuko muri ino bohero rya Ngozi harashobora kurekurwa abantu 148 abangana 92 bari mu bakwije ica kane c'umunyororo baciriwe na 56 batezuriwe n'ubushikiriza manza ego kuri mwebwe rero murekuwe nta kindi twakora ataro kubatekerera impanuro murazi neza ko ibihano mwari mwaraciriwe mwebwe mwarekuwe mumaze guhanwa ica kane ibihano mwaciriwe mutari bwa biheze kuko nta utazi igihe yarasigaje kugira heze igihano nkuko twamaze kubibashikiriza ukuregurwa by'agateganyo kurashobora guhanagurwa umwanya uwo ari wo wose bye mubimenye igihe mutigenjeje neza tubasabye rero yuko mumaze kuregurwa mwogenda mu miryango yanyu aho musanzwe muba muje ku kivi mukora ibikorwa by'iterambere kandi kanatsinda no ngaha mu ibohero mwahora mwerekanye yuko mutari mwicaye mwari musanzwe mujisha mushoni impuzu genda rero mu kibanaho mugiye muje ku bikorwa by'iterambere nkuko ari ntumbero ya nyeni cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yuko intumbero ari uko umurundi wese ahari yo kwiyumva ko ari uwo kwiteza imbere atari uwo kwirirwa yicaye aha rero mu ibohero nta hantu hakwiye mwashobora gukora ibikorwa byo kwiteza imbere ngo mushike kuri ya ntumbero yuko umufuka wose uteza kuronka amafaranga ubuntu kwaronka icyuje ibyo tuzobishika ko iyo ntumbero kuko ico civugo umwe wese akigize ciwe na ntajya kama yiyumvira ati nokora iki kugira niteze imbere ibyiyumviro byo kwiyumvira nokora iki kugira nje kwiba ibintu bya kanaka bive mu mutwe kugira shikire ibintu ntabiri yakuya bive mu mutwe ahubwo haba mu gitondo saa sita ku mugoroba kwiyumvira muti nkora iki kugira shike ku bikorwa by'iterambere nkuko mubiza muri ngaha kubera mwakosheje nta muntu ari ngaha adafise icyo yagirizwa yakosheje kandi hari naho usanga ari ibyaha bitoroshe ariko nta n'umwe yipfutsa ko mwoguma ngaha aha muri ino mpimba kuko si wanyu ntacyo gituma intumbero ya nyeni cyubahiro ari uko abafungwa boba bake mu mabohero hakaba mu mabohero abo nyene bigaragara atahandi ngubure bashobora kuba ariko kandi umwe wese yihanuye akerekana ko yagize umutima wo kwihanura byoba byiza mu mabohero yugaye abarundi bose bakaja ku bikorwa by'iterambere nibyo byobaye byiza rero abarekuwe haba abakwije cha kane cy'umunyororo bari baraciriwe haba abarekuwe ku bw'ubushikiriza manza mugendera ubuntu aho mushitse mube aberekana ko mwari mumaze iminsi muronka inyigisho ziba shoboza kubana n'abandi kubaho mwubaha amategeko kubaho mufise icyo mwubahiriza